Ahena mkena kambe kama sta Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm tata kala Mr. Post. Oh, kanu mutsa kahle kahle Mr. Post, you do yini? Like I don't understand. What's happening? So, hi ti 18 ta May, as you can see, fike hi vona Holobye resort, va fika ku kombisa ku hoy, loko ta kha ku na event hi 16 ta June, as you can see, loko fika hi pfula kona ha swona ku na vo Mr. Post va ta va ri kona ka that event. Oh, so no loko ni nghena ka ti comments ni hlamala ngopfu loko nghena ka ti comments ni kuma ku hey Mr. Post loko hlaserile swinene. Like shikom na majority of the people avalo ku nglabeni le antuku idyohe, that's what I'm saying, antuku Mr. Post idyohe yini kuna post to tala la, it looks like they are against Mr. Post, like the way which they are treating him, it's as if kova small artist kuri ken ka vanwana vanga ku number 1 ka gaza vanwa vaku e number 2, like he's, I mean like it's too big to be honest for leswi nga ku tsariweni la antuku swi se. Va me checka at the comments la mta swona ku many people are against Mr. Post. In the manner yo ndzi ni vona un'wana va ze va kombisa ku va lava va xa makhombo ku fana na loyi a ku hi te gig yo kala xa makhombo and Ben Mayengani and stuff like that, but ni vone van'wavalulela na hi xa makhombo a ku nga ri yena ntsena loyi leswi nga ze swi endla ku xa makhombo a invitiwa because loko hoya hala henhla hala ni fike ni vona se va invite na xa makhombo as you can see here, but still okay checka the comments a ni ti ku why mofuka mi cheka la mi ta swona ku people are against Mr. Post because loko ku ri va lava Ben Mayengani swa tiveka ku Ben Mayengani a nga swi lavi ku bukwa na Mr. Post. So swi loko ni hlamariseni because loko u languta location ya ka ngove, as you can see ma swa ku ngove yi le kwini, this ngove ne alright and then ya Xawela na ku vanhu va le ku bayisekeni va ni nga swi tiku voka va nga swi twisi ku Xawela leyi a hi Xawela yi hala ka Ben Mayengani ke swa ndla maybe ku na era yaleyo, so it's this Xawela leyi hala sayiti ra hala musi ma yi vona. So a ni ku swi twisi ku problem yi le kwihi, like I don't understand because Holobye resort as you can see leyi hikwala hikwala Xawela hi le Holobye resort a yi vona kwala ka map, so maybe vanhu va loko vo va confused maybe va twina ku maybe Xawela leyi ya hala ka Ben Mayengani ku ni vona van'wana va kha va tsala ku kasi se Mr. Post wa nghena Xawela na and stuffs like that. So swi loko ni hlamariseni because loko hi languta ti-location leti ti le kusuhana kusuhi ngove na Xawela ti le kusuhana kusuhi, but i zondiwa side ra ku halawu ngopfu a ni swi twisi ku Mr. Post i do yini. Let's just be honest, a hi calculateni la hi vona distance ku tingani ti-kilometers from ngove to Xawela as you can see that's only 24 kilometers suha ka ngove, so ma swona ku side leri ra swaku i side ra yena ro va kha dominator, so a ni ti ku i zonderiwa yini maybe kumbe xa van'wana mi nga hi enlighten ku what's happening to some extent maybe na vona Holobye resort maybe hi nga va blame one vula tano because ku na post leri nga hi vona va nga sungula va yi posta. So hi ti 19 ta April va fika va kombisa ku hi ti 16 mi ready hi Makhadzi kombisa ku vona a va ri na intention yo va tlhela va invita na Makhadzi, that's why ngo mo fika mi cheka ni nga ti comments mi ta kuma ku vanhu vo tala veri va lava Makhadzi va lava Makhadzi a va lava swiantistani hi leswi va kombisaka swona. So I think maybe na vona Holobye resort va nga va va na xandla xo va Mr. Post leyi a nga ri ku lawuweni ka that event because vona va tshembise Makhadzi. Mara at the same time I still don't understand ku why Mr. Post a va kha hlaseriwa because u hlaseriwa. Mi nga ma yi cheka that post ku mina very very mi ta tlhema ku no chinga, so you can go and read for yourself swi vona ku i vitaniwa yini Mr. Post kwalani ka those comments, so I don't understand hi swo sweswo maybe kumbe xana ngo mi tshama ku Xawela loko ko na munhu wa le Xawela laha a nga khomenta hi byela ku mi n'wi zondhela yini Mr. Post ku ri ke ni wa hala ka n'wina, what's happening so hey a redzi swi ta vonaka mi loko wo fika vanhu va di tsakela le ni kume clip yo karhi ni ta boha ka ku vuya ni ta ndla video like ni kota ku twisa kahle kahle leswi a va n'wi zondhela swona i yini hikuva va fika va tlhela va fika va tsaka hi performance ya yena. Ya loko ku ri a mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.